ulichukua Fred Kumo na Marende na wazee wengine ukapeleka State House. Wawa Uhuru bado unaibiwa na wale watu. Kama wao ni wangwana, wakuje Mhungu Stadium wakutane na mimi bullfighter. I'm going to finish all of them. Asanteni sana.
Asanti, asanti. Sasa, harambe! Sasa nataka tuende kwa magavana.